yamizwe n'urufiru nini munda y'urufiru nini ndakweretse no muntu n'umusore wawe n'umupapa afise abana atunze kandi yifuza yuko abana nabo bo batera imbere ino ngwara afise ni ingwara nyinshi cyane kandi zikomeye cyane ariko kuri wewe ni ikintu gisanzwe cyane utegetse biraba kuri uno munsi nyene turi hano ku bwawe watumye dushika hano bino bintu biriko biracya ku mateleviziyo yacu Top TV ndetse na Star TV niwe waturungitse hano niwe watumye dushika hano bisigura yuko hagiye kuboneka inyishu biciye kuri wewe ugiye gutegeka bigiye kuba uri umuganga w'abaganga ntacu udakora byose urabidukorera kandi iyo tubigusavye urabiduha ubiduha ku gihe cyavyo
ahanye hanetse umwaka ngo aye ahanye babanye baramfashije bapfamwo bararuha
ahanye umwaka ugwaye mugwaye irihe ngwaye
ngwaye ngwara igitiko
ngwara igitiko
ngai ni umutima hamwe na maha
kati nibona ko nuzi na burumenge ubwo ingwara nyinshi kandi zikazi ingwara y'umutima na mahaha n'igitigu wabigwaye igari
uwo munsi mfatwa ni nta kindi cyari ngwaje cyatari ibyo
gusa ufise abana
bane
abana barakuze
umwe ni wakuze kandi kagenda ku ishuri mu wa mbere kandi kaguma abandi baguma aho babiri
undi baguma nga urafunze ufise umufaso
yego
mwaragerageje kujya kwivuza
yego hari akantu nariye ngaho inyuma k'ibihumbi 300 yego maze kukajya ndagenda igitega burya ayo mahera Nukuri baranjanye kubera twagiye turi batatu kubera bagenda basigikiye burya itiki tubana ndende hasigara udufaranga duke burya niho twaca dufata tiburya rero tereka tubwire dogiteri aduhereze imiti turabeye kugabanya basaye amazi ndakibyimbya hanyuma turabe twongere dutahe kuko nitwoguma ino twogwino amahera urabona araduheranye burya byagenze uko burya dogiteri atavuga ati reka ndabakorera uko ndabona Nukuri tinyambara ayo mufise asigaye kugira ngo usigarane n'ututeke hama musubire inyuma burya twaje dutaha twashyize ahanye muhira oya hari atatu z'ijoro
ubyimbye
inda yari ibyimbye mugabo yapfuye yaravuye gusa ibintu binyise n'ibyo rero bitararonka umuti icyo giti nicyo gituntu
urwanya igituntu
none samaha ntiyituntu
izo ngwari zitatu zose usanze ufise wazigwari icyarimwe cyanye watanguye
azigwari icyarimwe kandi aho urabona aho mbaye yego ubu kandi bakamfasha bakaraba yuko noza kwa muganga
kwa muganga bakubwiye n'amafaranga ngo akeneye
mbere si nkibuka kubera amanyamya
amajana 600 na 108 kugira bamuvure ico gituntu bamuvure amahaha
ninoze
igitigu
amana amahaha
amahaha igitigu
hamwe ninoze n'umutima
babasabye gusabye amajana 108 kabo maze umwaka munsi
mama blessing yagira ngaha gato nimwe baduhaye kugira dushore gufashanya ndetse n'ibindi byinshi nkuko igihe duheruka ngaha twabivutse ariko kandi ushobora kuba jewe ntabanzi ingene indinganizo iteguye cyangwa ingene mwo mubitegura twaragerageje kurondera uburyo butandukanye nkuko navyemeye Imana yaradufashije uburyo turaburonka rero twe ikintu twagomba gukora mu blessing gikuru kubera bivanye nawe n'amasharije menshi usanga dufise n'ibintu byinshi cyangwa dufise dukora twaravuze ati reka tuzane bwa buryo tuzane amafaranga tubashikirize hama umugore mumukurikira sivyo aracyo bitwaye umuryango niho nzi neza kubera ko hamwe twe kwinjira mu bigo cy'umuryango twaba twe turabinjirira
Nukuri tubanje kubashimira nukuri murakoze neza cyane nukuri ko mwatubaye hafi ubu twarafashe umwe umugwayi yatanguye gufata imiti umuti twatanguye kumuhereza ejo hari andi mafaranga tutari bwarihe nukuri muragize neza cyane kutuba hafi yose abahezagiye
amen amen mahera ngaya
papa amahera yabona aya mahera rero aya mahera yabonetse mu kiringo gitoya cyane kuko narakubwiye ko amafaranga ari make ku buzima bw'iwawe urabona si 200 n'amajana mwadusavye amajana 6 sivyo ariko twazanye amajana 7 kugira za 100 100 bishobora gufasha kunoze bishobora gufasha ku bifasha ku karasiyo cyangwa utu deplacement n'ibindi byinshi rero amafaranga twebwe amafaranga twashoboye kumutubwira ko mukeneye ngayo amafaranga ngayo nayabona ngayo amafaranga ngayo ariko rero kubera ko hari abantu benshi babaje cyane indwara usanzwe umugwaye baravuga ati amafaranga umuntu ntiyodufana kuri ayo mafaranga makeya nk'ayo tureka tumufashe kandi ubu ntituraharazubona yatugukurikirana kuko tubishoboye ariko amafaranga tuba twashimiye ko tuyashikiriza bose babibona tugashikiriza umuryango n'uwo mwaduhaye kugira bagutware kwa muganga amafaranga ama blessing umugore wari hehe amafaranga ngaya irakindwa cyari zitandatu ariko twazanye indwi rero mama blessing na madame uyu muntu akagira icyaba amaraso yiwe ntazonkurikirana ikibazo cyose ayogira ntagira ikintu na kimwe kizonkurikirana urabona ko ndabashikirije amafaranga nimba mumenye ingene muzamuvuza nimba mumenya ko muzamubwira iki ariko kimwe gusa avugwa cyonyine gusa avugwa ndabinginze mama blessing ndibaza barakurikirana ibiganiro bitandukanye warabonye witavye imana kubera atagiye kwa muganga kandi amafaranga yabonetse
amahera yabonetse agakwira
umuntu agacika uravyibuka rero jewe bakunzi ba hitop tv jewe mfise amasharije meza ko mfise n'umwandiko ndakurikirana
reka mfate kano kanya shimire buri muntu wese yagize icyo akora kuri uno muvyeyi nacyo mutakoze kugira mudutuma hana hariya kugira ibyo umubyeyi yari yasabye mubishitse abafashije nongera mpuza abakunzi ba Star TV 257 ndetse n'abakunzi ba Hitop TV uno mubyeyi yaragiye Imana irisubije Ivyayo yamaze kwitaba Imana wa mupapa twajya gufasha igihanga yarasabye ubufasha murakora ibishoboka byose kugira ashobore kuronka ubwo bufasha ariko Imana yamaze kumuhamagara mu bwami bwayo birababaje cyane ariko uko biri koshe reka Imana yakira Ivyayo ntacyo tutakoze Star TV na Hitop TV duhoza n'abakunzi ba Hitop TV ndetse mwoza na mugenzi wanjye Randy promoter birababaje kandi cyane ariko Imana imwakire mu bwami bwayo na byinshi mfise no uvuga byo kurenza hano turiko turabura cyane ariko biri kose reka Imana yisubize ibyayo tusengera umujyango wiwe ndetse tubandanya gufasha abana size ndetse n'umujyango wiwe Imana ibahezagire cyane mwe mwagize icyo mukora mwe mwasenze cyane kugira ubufasha buboneke mwe mwabaye hafi y'ujya mujyango mwe mwabaye hafi ya Star TV ndetse na Hitop TV Imana ibahezagire cyane
Gordon Pent nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi Nihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose. Muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wallmaster nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi.
Akabaho na weda kwa
imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura. Ushobora kuronka n'izindi zose wifuza.
Golden Paint
dukorera hano mu gisagara cha Bujumbura muri quartier Indiset. Aveni Boulevard Melchior Ndadaye a côté de station Mogas
akabijare
ushobora kugira commande y'amarangi yose wifuza ugatanga numunsi wifuza ko iyo commande kwigushikira ko ikagushikira mu kanya gato cyane wo ufisi kibazo duhamagare kuri 69 552 ubusa 38 cyanye 75 99 80 88 22 cyangwa katurondera 79 434 398 cyanye mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industrial Avenue Boulevard Melchior Ndadaye a côté de station Mogas ugirushike gato kuri Brarudi uva kuri lise dilake Tanganyika
Golden Paint turabambira